kuvugwa neza n'ivyigiciro kinini ya cyane biraruta ubutunzi twotunga bwose nawe uwo umutunzi ameze gute ariko uri kuravugwa nabi nta mahoro ubigirana ariko iyo uri kuravugwa neza burya bigutera kaneza muri wewe aha mu migani muri iki gice cya 15 ku murongo wa 30 haravuga ngo mu maso hakeye hanezereza umutima kandi inkuru nziza zishira imisokoro mu magufa haleluya iyo bakuvuze kwivyiza bishira inko imisokoro mu magufa nukuvuga ngo bikongera izindi ngufu kandi nakaneza kakaba mu mutima wawe ukumvura nezerewe kuvugwa neza naho wowe uri umukene naho wowe uvuga ngo ntacho mfise wewe icukiye kwirukira ni wirukire kuvugwa neza muri kwa gutunganya neza kamere kawe muri kwa kugira ingeso nziza muri kwa kugira inyifato nziza wewe urondere kuvugwa neza ibindi byo by'ubutunzi bamwe batunze batagira amahoro bazobirundarundanya bakuzanira ubiryo uzi namakuri gituma bazokuzanira ubiryo kubera uzoba uri kuravugwa neza kubera umuntu avugwa neza agira igikundiro nico gituma rero wa mutunzi azoba yarabirunze akaba wewe birirwa baramuvuma bamutuka bikamutera umutima mubi bikamutera kubabara uwazovuka ngo ubundi hohonda bitungiye iki nubundi ho sinzopfa nkabisiga acyarunda runda kubera yumvise hari umunsi yarahantu barakuvuga neza acyavyegeranya abizanire wewe abari ubiryo abatunzi bararundarundanya ubutunzi bwabo bakabizanira abagororotsi bakaba aribo babirya haleluya rero nuhangayike ngo ntacho mfise buye cyari gikwiye kuguhangayikisha nanjye cyari gikwiye kumbuza amahoro nuko umva bariko baratuvuga nabi kandi bakatuvuga ivyo turiko turakora erege iyo batariko bakuvuga ukuri uraburema ukavuga ngo ibi ni wa mugwanizi kandi nivya kanya gato ibi bizorengana ariko iyi inkuru ziriko ziramamara kandi uri kuvuga ukuri kwibibukora kwinyifato itari nziza kwingeso zawe zitari nziza birababaza biraremera haleluya tugiye gukayangana dukwira amahanga yose biradusaba kuvugwa neza biradusaba kugira ingeso nziza kugira ngo batuvuge neza hanyuma tugende dukayangane kuvugwa neza honyene n'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza atacuravuga kuko na muntu ashobora kwibesha ngo akuvuge neza utameze neza yo gutera amashugwe umwe agukunda ariko abandi ntayo bo gutera kuvugwa neza n'ubutumwa bwiza uko biba bihurirana n'inyifato yawe nziza canke n'ingeso zawe nziza canke na ka kameremere kawe kameze neza hanyuma abantu bakakuvuga neza kuvugwa neza bituma tugira amahoro yo mu mutima ariko ubutunzi butarimo kuvugwa neza nushobora kugira amahoro yo mu mutima nico gituma ari ikintu gihambaye